Dithe kuwe ungaze uphinde ubonane nala ntombazana.
Siyathandana njena.
Yathandana.
Tata ndone mfihlela yona.
Indlela nje engingamuwakha ngayo lomfana lo.
Ubani vele lo?
He is the biggest player we need.
Sorry. So manje vele usebenza la?
Clearly.
Yandibekele lomjet. Ama-awa amancane nje ndoda.
Njani kodwa?
Ezenhle kulo mfana lo nayeza ngaso. Ngizame zonke indlela nje zokumsejuice.
Hayi mina hey! Emoni bani yaphi?
Nas sweetheart.
Our lives intersect in mysterious ways, bound together by the secrets we keep, open to the harm that secrets bring.
That you're doing fantastically, you're looking really hot. Isn't something you guys? Anyway, take five. Not you girls, stay, please stay.
Hey Baba.
Hey Nitole. What's in John?
Mvedo. Now I'm going to go sponsor the bar. Next time I'm going to go to the young kid.
Ah, Vedo, I'm going to go to the little bit. Shoot.
Oh, yeah, I'm going to go to the God.
I'm going
to go to the little bit. I'm going to go to the official agent. I'm going to director.
Bo. Next time, it's on the short bafana la wena fit. Direct.
Yeah, sure.
Okay, I think we're about ready. Where's our sexy super soccer star? Come over here, my love. We're gonna try this one with a can of deodorant and not the ball. We've got quite a bit to get through, you guys, so let's hustle. Thank you.
Thank you.
Joe, take off.
Sure, cheers.
Sit down.
Hey, two. Sure, some cool music, man. Loso. It's a hofazo. It's my damn fun.
This is inside of Los Ampers. You don't think it's under our office. I'm not getting over second best. I need six. I'm going to get down, please.
Everything.
Yeah. I don't want to make you the face of the brand.
Ah, Sizwe.
Pay attention, yeah.
Okay, yeah.
You say, my chance. I'm going to tell you that you're going to campaign. So you put it in my mind and I'm glad you're for it.
Two-step, hot dabbing in the end.
Sure, mean, loyal. Two-step.
Ndoda madodeni. Lata.
Yini, yini.
Mfethu, can I just? Zinzi ndoda, kulutho, kulutho. Kulutho. Nice.
Nansi ngibhala abaxa lentombazane yama-tabloid. It is a bomb.
Sibona Mzandile, njalo ukwazi ngo.
Two-step.
Two-step. Ngoriya. So, Two-step.
Usebenzela ba?
Ishisa magazine.
Manje.
Ngibhala article about the hottest players eMzansi. Kuzoba yi fan page, I mean, you've been a mystery for long enough. Acabanga kanjalo. Lalela, I just want to pick your brain. See what makes you tick.
Yazini, angiboni ukuthi nginayo interest elento yakho. Mhlawumbe khona umbanye abantu ongabathola.
Bale article ngawe.
Ngisele inhlanhla ke sisi.
Yini, ufihleni? Washala nobabakho under 13, left home at 16. Don't ever say a girlfriend. Must be lonely. I'm already halfway and ngizoyiqeda le article. With or without your help.
Yazi, ngizama i-cleavage ngelinye ilanga. Noma mhlawumbe u-push up bra, yazi.
I'll be watching. Nomsebenzi ofanele ngiwenze la mina.
Awulambile.
Funani.
Kondukutheni ukuthi ngifunani?
Mani ufike nje.
Ha, mfethu. Inkinga ikuphi lapha? Otherwise, just keep on, boy.
Ngisendleleni ephumayo.
Ngiphume yaphi?
Wena movel uveza ubuso noma inini, abantu bazokhuluma.
Manje?
Manje ngifuna umuntu ozowazi ngalento.
Ha, mfethu. Ngihlezi ngiyiza la, yenza ngathi ngiyaqala ukufika ekhaya.
Inkinga iyona leyo.
Yenzakalani, boy? Khona kuthile uma ngangitshele kona?
Yini, Sizwe? Sufuna ukukhuluma indaba zama-feelings akho manje. Ngithi uyazi ukuthini le.
Okay. Bheka Mzwandile, Joe, ngifuna ukukhuluma ngale ndaba ye-contract. Yakuphi isibali?
Yazi ukuthi ucasule kabi liyangani. Ayithi ukuthela iyanqaqa.
Manje?
Wakwayithenga kodwa into ebizayo. Ungakazifunde ngayo. Nakho-ke. Mubheka wena ucabanga ukuthi leya contact izosebenzisa i-cover boy efana nayo enegama elibi. Kudala icekela phansi impilo zabantu iy'moshe imiqeda lapho. Ihambele bese ngathi akonakele lutho. Usamkhumbula kodwa umfundisi uMabandla? Phelile ngaye.
Ah, kodwa uMabandla befeba.
Awunazi imfihlo wena.
20%. Ngiyacabanga phela iplan yakho le. Iplan yakho yonke le.
Awudlali ngami.
Baba.
Bona ke. Bheka la. Ala nje le ndini. Bambe bheka.
Awu cha ufaka ibhola bheka.
Ngisho usiza wakhona tuza nje. Jayami.
Yes, sir. 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 Yes,
sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yazini inkinga yakho?
Lale wethu izolo.
Yini? Ungachaza uma ngithi ngilala nganyato.
Ngingajabula. Kodwa siyazi ukuthi ngabe ngigaya ngesikhathi sami. Angithi? Yisho, yazi?
Yini isho?
I wouldn't have thought ukuthi he play both sides.
Ngiyastrike, man.
Uyazi ukuthi angikhulu ngomsebenzi. Amahem-hem at...
Amahem-hem. Lalela, sisi. Ngakho amantombazane mina sengawaphula inhliziyo noma ngidlala ngawo la ngaphandle. Ngicabanga ukuthi abantu abangifuni.
Ngiyazi nge-campaign ye-contact. Ngiyashutha amandla ngithi. Cabanga. Umfana uthanda abafana. Being the face of a product made for abafana might be problematic.
Yazi ngibona ukuthi ungazi uyihluphi lokupublish into engekho sisi.
Manje, yini indaba ukhathazekile? It's just rumors. Angithi?
Sizwe. Phela desendlini yami lo muntu efesa.
Ba.
Yazi ngikhuluma ngobani? Uthi uyezwa ama rumor la ngaphandle ukuthi manje uyazi efesa.
Uzolapha yonke le ndaba la.
Angazi. Kodwa ndingisho mina na kumele vele siyeke efesa.
Whatever, bro.
Yini ngingakho?
Sharp. Whatever.
Hey, call her, Ntombazana. I'm not going to let you finish your words.
Come on, John.
Yeah, it's a type here. Loser in high school. Now she wants another shot at a sexist matric dance night. She's too hurt.
Hey, look at her. Ntombazana ay 10. Manje la machira zoloke ngiphathaphathe ngiphathaphatha.
Bamba bamba.
After that kuzo it says for men who know how to content.
Nangu lo muntu wakho uzokufuna futhi.
Ungenzele fiya.
So, now you want to play nice.
Bria.
Oh, I cut his cat sack.
Bang.
I'm sure it'll boys club up here, Igmel.
Bang. Yaz was going
bad. Teen.
Yaz was going bad, Mrs. Cat.
It's in his cat.
Listen to his shit on my bum. Then I'm going to go to
Beg. Mina, I'm going to store.
It's fine. Go to her. I'm going to go to the gas. Go to the 7th. Ngizinga kunika
indawo enhlala kuyo then sikwazi ukwazana ngcono kusasa
for umsebenzi ngithi
yeah for umsebenzi
I'll see you there.
Siyakhuluma ke manje.
So, ikhona la kwathi step.
Yeah. Uyathanda?
It's impressive.
Benga ke. Bengithi mhlambe ngingakupha itho nje encane ngasendlini yami yokulala.
Funa. Sengakhuluma ngesinye isikhathi. Anya ngithatha isikhathi eside. Kodwa ngithi ngikhuluma nawe. Manje. Singakwazi ukube sikwenze lokho.
Okay. Kulungile.
Bheka. Sizoba se-Empire namhlanje. So, uma ungeza ngathokoza kakhulu.
Ngizobona.
Baba. Inkinga yakho. Khuluma ngani manje? Baba, uqansi ngifuna athinde umuntu manje. Don't ufuna ichisa meke ipalo two steps tabani.
Ndoda ungazibulala ngamahloni ngento ngeyona.
Sho. Hona wena.
Ngishini no. Kubonakala ukuthi asangidingi. Umuntu azibela buyela ekhaya. Sizobheka. Ufunani mfethu?
Ngiyazi into emoshakele njengamanje. Kodwa ngiyazi kuzolunga manje.
Ndoda uhlezi usho njalo. Bese qhamuka okunye futhi angithi.
Eh? Yeah. Sizwe. Awusibambela ama wings akho lapho.
Ngizomjwala kahle.
Kutsini?
Manje uhlola yini ukusithathela ama wings?
Ekuseni manje uqa uthi ubani? Ubonisa ngempela ngijwayele hamba nje. Ubaba bengasho.
Yebo. Hey. Ngizokusihlaza ngoba lento okhuluma nanye kwi-email.
Yebo. Yala Sizwe.
Qhubeka.
Hey guys. Skipani.
Ngihamba. Yes.
Two step. Yini ndaba?
Lutho.
Khona ukushisile mhlawumbe.
Ngani?
Angazi. Maybe I should ye contact?
Ngabe mhlawumbe ngiyathuka sekuthiwa lo muntu mazana khona. Mahle njengoba.
Sizo. Sizwini ngakho. Nam. Ngiphatha ngathi ngingane kusulile ichathula ngithi.
Ufunani sizo? Ufuna sibamba nezandla la mphathini noma
ndatha silalela ukuthi thini. Naye ithikini mina ngidingi enyangizwe.
Naye ne. Kodwa ukubiza wenza ngathi mina ekhokhelela.
Ne baba ungazozenza ngqono. Ngoba zonke izinto nazo uthole ngenqa yami. Wena uslim manje sikwazi ukusikhabela ibhola nokubuka ama camera.
Kodwa yini ngathi buke ngathi uyasaba manje. Yini uthi usona campaign yana yakho le? Ha? Banqabula phambi kwakho ngayenza. Ngathini umuntu wakho?
Umuntu ofungwe yona le.
Ngicabangi ba. Bona ambede nangisho.
manje.
Bo right.
Ngisholo ukuthi angizange nje kubone se inkanyezi.
I have a story to write.
About?
No.
Uzothini ke?
Why don't you just keep that a surprise?
Manje, sholo usacabanga ukuthi
Ngathi ngislima ne? You don't think I've noticed those little spats between where and where? You should take a serious look at yourself, Mzwandile. You treat everyone like shit and expect them to back pattern doing in course. Nalo mngani lo wakho mkhulu. Akuhloniphi uSizwe.
Yona nto uyicabangayo le.
As in, goodbye, two-step.
Uyena lo Jane sister one.
Well done, two-step.
Singihambile. Ngicolisa ukuzisa ubuhlungu umntwana. Kodwa ngizime ukufihla le nto eyenzakalayo phakathi kwethu. Besiphethe into grand nje. Bekwane lingivayo. Ngishiye ngishayisa ngomoya. Ukuze singabangelani inhlungu viye yathola. Usazoya ngudeploya. Ngiyafisa ukuthi ngihamba nawe da. Kodwa ngisana ndawo lapho. Ngiyathemba ukuthi ngathola injabulo. Khululeka. Sizwe.
Interact with Intersections on your favorite SABC radio stations.